Yeah. Hey, I know. Tingiri, tiri, 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 tiri. Kesi ya tata hii ambao mpanda.
Veli nana. Na tata nalisi.
nalia nkwaya.